akuboni ngokukwazi konke izinto zibe zingile. Intsala yangaba akuboni ngokuba zonke izinto zibe zingile. Ke ndifuna ukuqala ngohlobo lokuthi mamasiqale ngo-physical apha ukuze sihambe kakuhle. Uyesu wonanelhlanga ithathwa ngobusuku ezinkundleni ingene ngapha nangapha itsho kuleni inkundla kumdudo nokutsho kwenye inkundla. Eyona nto apha endiyiphawuleyo yinto yokokuba uyesu kuzo zonke ezinkundla ebendandathekiswa okwephalaphala elithi kalimeshe into yomntu afike ubani enzele sho bathanda ngayo okodwa nabantu bokokuba apha kukhulu ibhizini iphekile le bhizini iphekwe ngabantu abojumbona ngexoshi uphithwe uyababona abantu abojumbona ngexoshi bahlale kuloo ndawo bathethe loo nto bayithethayo ilungile ingalulanga isiphaselo liphumelele ezenzantsike yiyone ngoku yokutshintsha upilate ekugqibeleni. Upilate wayeyona nto ufune kwabhayazi kwaba bantu bazalo yezu. Awufika apha kubo awufika apha kuye aba bantu into abayenzileyo bathe bakuthetha naye uyesu uthi upilate baqondi noba baneenjongo boneyoba uyesu ke ngoku njengeli xesha alihambile bekunyanzelekile anani. Ngoba nezinkundla eyinile ngokufutshane kwenye undicele unodlekisa apha yodwa awugibani ixesha elingalo akadli akathini uma keyawuyekhona bayangela xesha kodwa ubabana ukuthilindwa mayinene ngoba ngaloku uyoyika into yokubana isikhuni sizawubuya naye. Ndifuna ukuthi yona bendifuna uyithetha uyesu eyona nto iba mama kancane ixesha elide ebethe senziwa yonke into uthi omnye umbhali abanye abantu babembetha nangela sikwazi ukuba yinziniya inziniya ke yawufika icobulinyana awubopha ke ngoku yesu laa nto yabenza dehydrated aphefumeleni lao kwathi ayazi umntu obophele kandigazi ophelwa ngamanzi bawukaliphele lakhe yeyikuba futhi ndathi ithubelide ubuyele enyanini yabo. Uba kanamanzi, kanamanzi emzimbeni aphelile. Athi xa efika umntu kwagqiba kube makhawuleza athiwe idriphu. Akukho naloo nto ngelo xesha, abantu iintlobo zabantu zikhona zonke baye emnqamlezweni ezikhona. Bakhona zikhona nee-first aiders kodwa azinaauthority yakuphumela ukuba mazinede ngoba igqityiwe le nto igqityiweyo. Uthixo amagama nto ngusezantsi kwathiwa ngoku isafike uba ingaba. Kwathiwa ingaba saphuma iziphathamandla ngoba kaloku kumelezekile ngoba inkonyelo ihlanga ibhitha ukuze silunge nathi. Ndifuna ukuthi ke yona nto endifuna ukuyiqalisa kakhulu yeyokokuba umntombo ophelelwa ngamanzi emzimbeni ingakumbi umntu ophileyo uthi loo mntu loo kunyanzeka intoyoba amane ezivenaliwe kodwa ke ngoku sizawujika siye kubeni eyona nto yethu axelelwe yona yintoni kanti. Warispondilani warispondi lokisha ukukhaliyo bavela abantu apha benamacebe evinini iinkuka zivele zigwaliselwe yena okokuba ngaba mazizizwe kuye. Uthi umakeu enye kwezivini kathetha ngalo makeu yayiphithizi zekile iphithizwe ngenyongo. Uthi umntumbhali ngayathithizayo phaya yayisendlela into yokubana uyesu intlungu ihloba zazimva ngalo angazimva ngalo maseleyona kodwa wena namlanje wayiyeka wabona intoba uyazaza ko abhalele khona ngoku axelayo intoba unqaniwe. Ikhona umzamabale banguyesu athi ndinqaniwe kuthi ungayijonga kwiqala elinye kanti intanto mbini le nto ngexesha axelayo intoba unqaniwe yena. Nandathi xa ndikhangela naxa ndizikisa amathambo entloko amathambo okuqina nanjonge into yokoba uyesu ngexesha athi unqaniwe ufune into yokubana zonke izinto zizenzekela ubana abantu bejongile ngoba I knew it.